Me tuku te manatū haora I ngā tatauranga e pāna ki te kano ārai mō te iwi Māori ki te whānau o Waipareira. Koinei te whakatau ake a te kōti whai muri I te tono aterangai whānau ora ki te kōti. I a rātou e ngana nei ki te whakapiki I ngā tatauranga kia whai kano ārai te iwi Māori. Anei a Isobel Prasad.
E mea ana kua whati I te tiriti o Waitangi, e nai nei, ka taia I te whānau o Waipareira, tana mahi kano ārai mate, I a ngai Māori I mua o te kerehimete.
We are obligated to offer vaccination opportunities to our people, designed in a way that makes them feel safe.
E nā pō, ka whakatau te kōti teitei, me tuku te manatū hauora I te katoa o ngā raraunga kano ārai Māori ki te pau matakana. Hei tā te tumu whakarai a John Tamahere, e hia kēnei ngā marama e karanga ana rātou kia tai atu ngā tatauranga tika.
The time they hand some information over will be 6 weeks out from Christmas, and we've been asking for this for over 6 months.
Kei raro tonu te whika mō te iwi Māori kua whai kano ārai e putu ana. Whetu te kaumārua ōrau noa iho kua whiwhi I te pūwero tuatahi, ā rima te kaumātoru ōrau kua riro I ngā rongoa e rua. E ai ki tā Tamahere, ka āwhina e nei tā tauranga kia arohāngai te tukunga o ngā kano ārai mate. Engari, kua tūreiti kē pia.
The system was designed for non-Māori to be participants by and large.
Hioi, hei tā te pirimia, kei taua huarahi tonu anō te kāwanatanga.
We're all on the same page around wanting to vaccinate as quickly as possible. This is about requirements around information sharing, privacy and so on, but we can work through that.
Te ahua nei kei te pau matakana e nai nei, ngā rawa ki te hiki I ngā tatauranga kano ārai, huri noa I te motu. Isobel Prasad, te karere.